imirima y'ibiharage, ibigori, ibitoke, amavoka n'amazu yo kubamwo hamwe n'inzu y'uburaro bw'abanyeshure ba Lycée Kiremba nivyo vyononwe n'imvura y'umuyaga mwinshi uvanze n'urubura yaguye ku igenekerezo rya 2025 munyonyo 2021 ku mitumba 8 y'ikomine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi. Amaganya akaba ari menshi mu bene gihugu bo muri iyo mitumba aho bavuga ko batabona icyo bagiye kugaburira abana babo.
Imirima turavye imirima yose yo mu Karuwasi, yo mu Gitaro, mu Gahororo, mu Mugerera na Gatwaro, imirima yose yarononekaye, ibiharage byari byazanye amashugwe, none nta nishugwe na rimwe risigaye ko kandi byari byahejeje kuduga, ubu nta yandi mababi azogaruka. Uravye ibiharage by'imirembegwa navyo byarakorotse, ibiti biravunika, bimwe bimwe biryamye hasi.
Imvura yaguye ejo kabaye akarorabeshe, n'ubwa mbere tubikwegwe tubona mu iyi myaka twari tumaze kuba ibintu ntitwari bwabibone nk'abantu twarutse ubu, kuko twari tugeze mu rusogoro. Ubu mu nzu nta na kimwe dufise two kwikorako, n'agasogoro twahora twikorako nta kahari. Ubu nyene turi mu marindane nyene mu bavyeyi n'abana, ubu nta na kimwe kabisa, turagowe nyene turagowe.
Kuri Lycée Kiremba naho hagurutse inzu y'uburaro bw'abanyeshure, umuyobozi avuga ko batagirayo bakira nayo bamira kuko badafise uko baryambika abanyeshure, narijya n'amatara yacitse abanyeshure bakabura nuko biga mu gihe kandi hegereje ibibazo.
Harashoboye gusambuka idorotwari ryamamwo uburyamo bw'abana b'abahungu bashika 132. Harashoboye no kononekara ibiti by'umuyagankuba, amapoto azana umuyagankuba agahabwa ishuri. Iri shure rero ubu nta muyagankuba rifise, abanyeshure baciye baryamana ku bwishi, indwara zishobora kwaduka.
Abakozwe ko rero niyo ngorane, barasaba ko hogira ababakubitirako bakabafasha.
Abagira neza bo tugarukirako mu gihe kirima gikurikira bakatuzanira imbuto dushobora gutera, canke n'ubu haboneka imbuto zera kare bakatugarukirako tukashobora kuronka ingene tubandanya dukora.
Twasaba yuko byihuta abo dufasha kugira idorotwari yasambutse dushobore kuyire ya birita abana basubiraho bahora bajyama.
Twebwe twosaba yuko bodufasha bakatunyarukiriza bakatugira idoro twahora turaramo, kuko ngaha tugumye ngaha bosanga hagi haraboneka ingaruka mbi nyinshi.
Uwujejwe indimo muri iyo komine ya Kiremba arababwira icyo bokora mu maguru mashya kugira ngo ntibahombe kabiri, aho akavuga ko boshobora guteramwo nk'ibindi bitegwa.
Chambere cyoco misanzu ingoranezo twaramaze kuzinjiramo, mugabo icyo twahanura aba barimyi ariko arabona nk'ibiharage ko byahungabanye. Dusaba nk'abari basanzwe barimye ibiharage byonyine, kuko byovyo uciye muri iyo mirima y'ibiharage byonyine atana kimwe uhasanga, tubasaba yuko bashobora gusubiramo bakamera nk'abarima bagatera imyumbati yoyo dushobora kuzorimamo ku mpeshi turiko turasa n'abayibagara, hama twaca dugira association tukayicanga n'ibindi bitegwa nk'ibiharage tubashobora gutera ku mpeshi.
Ku ruhande rwa mustanteri wa komine ya Kiremba ahamagarira abavuka komine gufatana mu nda bakagarukira kuri abo bagize ibyago mbere n'amashyirahamwe ngo abishoboye akagira icyo afashije.
Turasaba yuko abatashikiwe n'izingorane bofasha abashikiwe n'ingorane muri rusange. Kumwe leta yacu ihamagarira bene gihugu gufashanya ku muntu aba yagize ingorane. Ahama muri ico kandi turabahamagarira yuko nubwo imirima aho yononekaye cyane hari biharage atakindi kintu bashobora guhakorera, boshobora guca bagerageza guteramwo imbuto zinyaruka cyane kwera, turashaka kuvuga nk'imboga. Amashyirahamwe yose ashobora kugira icyo yofasha ababene gihugu bahuye n'izingorane yuko byo bonyaruka kugira ngo ababenegihugu bacu babone ko bashobora kuronka icyo bashobora gufungura batarinze gutegwa n'inzara.
Tumenyeje ko iyo mvura yaguye kuri uwa 2025 yaguye no mu yandi makomine ikagira ibyo yononye, ariko ikomine ya Kiremba akaba ariyo yasinzikaye gusumba izindi.